Quayangata, Iwehe, Wehe, Quaya, Waira, Matata, Fedwa, Tarikura. Mai ki a hau hey. Tēnei mea te puta he haka pahawa he whare kareta he moni kaha he whare whakaruruha he whare tū tangata hau Hoki mai rā e te tau Moke moke nei āhau Hoki mai rā e te tau He wahine kwahiangata Hei, kahuri, kahuri, kahuri Kataka te kapa He nui ngā kōrero, me pēhea e tautoko Me hoki mai koe, e tika e ngā he Hoki mai rā koe Tēnei mea te puta, he haka pahawa He whare kareta, he moni kaha Whakaruruha He whare e tū tangata hau Hoki mai rā e te tau Moke moke nei āhau Hoki mai rā e te tau
Hoki mai ki ahau